Amahoro barundi barundikazi amahoro nshuti bajyango babanyi mubandanya mudutegera amatwi mu makuru yacu n'ibiganiro vyacu vya misi yose amakuru tubashikiriza ngaha kuri shene yacu ya Iwacu TV ngaha rero murabasha kuronka amakuru y'ijyani noho mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu cy'u Burundi amakuru avugwa mu bigwati mu bisagara mu mazone kumitumba mu makaritie no ducimbiri dutandukanye amakuru kandi yavugwa mu bisata birimo igisata cya politike igisata cy'indero inkino hamagara y'abantu indero n'ibindi barundi barundikazi rero turubakaze mwe mwese muri kurikirana muri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikirana bari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda abari mu gihugu cya Uganda abari mu gihugu cya Tanzania abari muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ekana bari hakujya amazi manini mu yandi makungu mu bihugu nka Japan mu bihugu nka Rise muri USA muri Canada muri Australia muri Chine n'ahandi hatandukanye badahengeshenya kutwereka ko badukurikirana abashobora rero gukurikirana amakuru yacu nibajye bahejeje gufyonda sabone kuri shene yacu utarabikora nawe yoja munsi no video araraba hari jambo sabone kukoresha ururimi rw'igifaransa araraba kandi hari jambo subscribe bajye bakoresha ururimi rw'icyongereza munyuma aragira jeme na partage cyangwa share na like kugira ibintu bashikiriza bishikire inshuti n'abajyango banyu mu Burundi rero hariko haribazwa uzorenganura umutamakazi bita Angela Nimpaye Angela Nimpaye rero ni umutamakazi w'imyaka 82 afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva muri gitugutu umwaka w'2021 Angela Nimpaye yavutse ku igenekerezo rya 12 Nyakanga umwaka w'1940 muri komine Rutegama mu ntara ya Murambya n'ico gihe yahavuye rero yubaka ugwiwe ajya kuba mu Kamenge quartier kigikizi barabara rya 9 inomero 227 canke 29 za OBR igihe apfakara aho niho umushinga nahe wiwe yamusize Angela Nimpaye yibarutse abana babiri umuhungu n'umukobwa ariko bose baramaze kwitaba Imana umuhungu yari yitwa Banchako Bosco yari umugwanyi muri FDD yoba yari n'umugenzi w'umuhisi Adolphe Nshimirimana ariko yaguye ku rugamba nta mwana yasize umukobwa nawe yitavye Imana muri 2018 hasiga abana babiri bano buzukuru nibo umuryango Angela Nimpaye asigaranye ku myaka 82 umuntu abagendana ingwara Angela Nimpaye afise ingwara y'umutima umubangamiye arafise kandi ingwara ya asima aranagwaye amaso igisho rimwe ntiribona irindi ribona ari uko umuntu canke ikintu kimwegereye amaso aramujya cyane akanya kose Angela Nimpaye agendana impapuro zerekana indwara ziwe kugira ngo afashwe bamunyarukane kwa muganga ku genekerezo rya 18 gitugutu umwaka w'2021 isaha imwe y'ijoro Angela Nimpaye yarahagaritswe ku rugo iwe mu Kamenge Icyo gihe bivugwa ko hari abasore bafatiwe ku rugo iwe bariko baranywa urumogi. Angela Nimpaye yafashwe yagiriza ko ariwe adandaza ugo rumogi. Senare nkuru ya Ntahangwa yamuciriye gupfungwa imyaka 2 n'igice no gutanga ihadabu y'2,250. Ntituramenya uko urubanza rwagenze canke ko yoba yaranaronse uwumuburanira. Angela Nimpaye arakwije amezi 9 mu munyororo. Babasore bafatirwa hamwe baramaze kurekugwa bose. Angela yaramaze kurenza icya 4 cy'umunyororo kandi nta makosa y'ukwigenza nabi yigeze amujako. ihadabu yaciriwe ryararishwe afise imyaka yatuma adashigwa mu mvuto kiretse mu gihe c'ivyaha bikomeye cyane. Asanzwe agwaye ingwara zotumye yitwararikwa. Munyororo ushobora gutuma amagara yiwe ahungabana gwose. Umunsi wose angera nicimpaye amara mu munyororo ashobora gutuma ubuzima bwiwe bubangamirwa. Nindega yemwe azokiza uwo mutamakazi. Makuru adusumira ikibazo ciwe coba kiri mu minwe y'umushikiranganji Domine Banyankimbona kuva muri Ruheshi. Na woshikira uwo mushikiranganji agatabariza uyu mutamakazi. Na woshikira kizigenza w'ubutungane Prezidanda yishimiye akamutura ikibazo c'uyu mutamakazi. Uwo bikora yoba ashikije yabwirizwa ngo nari mfunzwe murandaba. Nayo rero amagogwa ya Angela nicimpaye umutamakazi apfunzwe apfungiwe ivyaha vyo kudandaza urumogi. Andi makuru nayo turi bubageze ko aravuga ibitandukanye bijanye amahoro barundi barundi kazi amahoro ncuti bajyango babanyi mubandanya mudutegera amatwi mu makuru yacu n'ibiganiro vyacu vya minsi yose amakuru tubashikiriza ngaha kuri channel yacu ya Iwacu TV. Ngaha rero murabasha kuronka amakuru y'ijya nino amakuru abavugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi avugwa mu mazone mu makaritie mu mitumba n'uducimbiri dutandukanye. Na makuru kandi avugwa mu bisata birimo icya politike, igisata cy'umutekano, indero, inkino, amagara y'abantu eka n'ibindi. Barundi barundi kazi rero ubu naho turashikiwe n'amakuru akomeye cyane amakuru amaze kunyura kwimbonesha kure y'igihugu eka no kumasamirizi atandukanye. Na makuru ariko aravugwa muri kano kanya kubihejeje kuba cibitoke aho urongoye igendereza yagirizwa kurungika ikiziga mu buruhukiro. Hari ikiziga kimaze indwi mu buruhukiro bw'ibitaro vya cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Urongoye igendereza mu ntara arakekwa muri ubwo bwicanyi kuko ngo imodokari yiwe y'akazi ariyo yazanye ico kiziga mu buruhukiro. Umukozi wa leta nawe arabihakana akavuga ko ari ibihuha. Na mu ntara ya Rutana umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'intara ariko arakogwa ko amatohoza. Nziko ruriho Silve umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'intara yararengukishijwe kuri uwa mbere igenekerezo rya 2025 umukakaro mu biro bikuru by'urwego rw'igendereza. Akekwa kuba yafashe ku nguvu umwana w'umwigeme ku mugwa mukuru wa komine Giharo mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Muri bubanza hatowe ikiziga cy'umusore ku musozi wa Gifugwe. Hari umusore ashobora kuba afise imyaka irenga 15 yicatowe ku musozi wa Gifugwe mu bigazi hafi y'itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Ku kilometero kidashika kimwe uvuye kuri komine ya Mpanda intara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri mu kakaro umwaka w'2022. Igipolisi cyaho cyemeza ko cyatanguye amatohoza. Aya makuru rero hamwe n'andi niyo tugira mu kanya tubashikirize idoho nido ijambo ku ijambo mu nyuma ya kano karuhuko gatoyi. Kaze sangwa barundi kaze mwese abadukurikirana bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi habari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda abari mu gihugu cya Uganda habari muri Tanzania abari muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo eka n'abari hakurya amazi manini mu yandi makungu mu bihugu nka Japan muri USA muri Rise muri Chine n'ikano muri Australia aho badahengeshanya kutwereka ko badukurikirana. Abashobora gukurikira amakuru yacu rero ni abahejeje gufyonda sabone kuri shene yacu. Abatarabikora namwebwe muraja munsi no video murabe ahari jambo sabone kubakoresha ururimi rw'Igifaransa. Muraraba kandi ahari jambo subscribe mweho mukoresha ururimi rw'Icyongereza munyuma muragira jeme na paritaje canke na like kugira ibitu bashikiriza bishikire incuti n'abajyango banyu kaze rero mu makuru yacu mu buryo buhinanuye mu ntara ya Cibitoke urongo yigendereza yagirizwa kurungika ikiziga mu buruhukiro ari ikiziga kimaze indwi mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi urongo yigendereza mu ntara arakekwa muri ubwo bwicanyi kuko ngo imodokari yiwe yakazi ariyo yazanye ico kiziga mu buruhukiro uwo mukozi wa leta nawe arabihakana akavuga ko ari ibihuha ikiziga cy'umugabo w'imyaka iri muri 30 kirimaze indwi mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke kuva kuwa 20 mu kakaro abanyagihugu basaba ko ico kiziga cyo hambanwa iteka bigizwe n'abajeje intwaro nabo bakavuga ko batanguye kuraba ibikenewe kugira ngo bamushingure kubwa makuru twahawe n'umupolisi ico kiziga ngo cyazanye n'imodoka y'urongo igendereza mu ijoro ryo kuwa 19 rishira uwa 20 uku kwezi uwundi muntu avuga ko ico kiziga coba ari cy'umuntu yahitanywe n'isanganya ryo mwibarabara sivyo nkuko bivugwa hano umuforoma wo kuri ivyo bitaro amenyesha ko ico kiziga cyari gifise amaraso mashasha hose kandi harimo ibikomere vyinjira cyane mu mubiri niko yavuze ashimitse hari uwaduhaye amakuru avuga ko muri ino minsi humvikana abantu bahaboroga bariko barahohoterwa mu biro vy'urongo yigendereza mu Cibitoke avuga kandi ko imodokari y'utwari igendereza muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero ikunda gusohoza mu ijoro ifasha gutwara ibiziga bagiye kubihamba igihutihuti baba bishwe n'abakozi bigendereza nk'uko bivugwa n'abaduhaye amakuru Ahmed Nabil Sindayigaya arongo yigendereza mu Cibitoke ntiyemera canke ngo ahakane ko imodokari yiwe yazanye ico kiziga ku bitaro vy'intara ya Cibitoke kubijanye n'abantu babugwa irengero kandi ariwe aba afise avuga ko ari ibihuha bitagira ifatiro Naho mu ntara ya Rutana umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'intara ariko akogwa ko amatohoza nziko ruriho Sylvain munyamabanga w'umugambwe Sendede FDD ku rwego rw'intara yararengukishijwe kuri uwa mbere igenekerezo rya 25 mu kakaro mu biro bikuru by'urwego rw'igendereza akekwa kuba yafashe ku nguvu umwana w'umwigeme he kumugwa mukuru wa komine Giharo iyo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ivyo yisigura ko yabibajijwe nyuma yaho mushikiriza manza mukuru Nyandwi Silvestre hamwe n'umukuru w'urwego rw'iperereza mu gihugu SNR bagize urugendo muri komine Giharo kuri uyu wa gatatu kugira bikorere amatohoza yabo uwo yafashwe ku nguvu hamwe na nyina wiwe bari bitwariye muri parike yo mu Rutana urongwe Sendede FDD ariko ugo rubanza rukaba rwari rwahanigiwe mu menshi uko niko bivugwa n'amasoko yacu y'inkuru abo rero batinya ibikorwa vy'iterabwoba hamwe no gutotezwa bariko barakoregwa n'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi Sendede FDD barungitswe na nziko ruriho Sylvain mu ntumbero y'amatohoza abantu benshi barumvirije abarongoye inzu yakira ingenzi y'igiharo aho ico caha co gufata ku nguvu cabereye bategetswe kugara ku gitsure ca nziko ruriho Sylvain aho yariko agerageza kuzimanganya ibimenyetso vyose ingoro y'umugambwe Sendede FDD ku rwego rwa komine nayo nyene yari yiketse ko yoba yarakoreshejwe na nziko ruriho Sylvain mu bijanye no gufata ku nguvu umugambwe wa umunyamabanga wa Sendede FDD ku rwego rwa komine Igiharu Hakizimana Renova na wenyene yarumvirijwe kubijanye n'ivyo vyabaye kuri uyu wa mbere uwo mwana w'umwigeme yafashwe ku nguvu yoba yarategetswe na nziko ruriho Sylvain gukorora inda nkuko amakuru ava muri komine Giharo abimenyesha uwo yafashwe ku nguvu hamwe na nyina wiwe basubiye muri komine Giharo kuri uyu wa gatatu bari baherekejwe n'umushikiriza manza mukuru hamwe n'urongoye urwego rukuru rw'iperereza mu Burundi. Mu ntara ya Bubanza naho haratowe ikiziga cy'umusore he ku musozi wa Gifugwe. Muri hari umusore ashobora kuba afise imyaka 15 catowe ku musozi wa Gifugwe mu bigazi hafi y'itongo ry'abapfuye ryo ku Mpamba ku kilometero kidashika kimwe uvuye ku muri komine ya Manda intara ya Bubanza burengero bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2022. Igipolisi cyaho cemeza ko cyatanguye amatohoza. Icyo kiziga cyari ko kirononekara cyatowe n'abahita bumvise umunuko baciye babimenyesha abajejwe intwaro. Yari umusore ashobora kuba yari afise imyaka iri hagati ya 15 na 18. Icyo kiziga cyari ko kirononekara ntitwashoboye kumumenya kuko nta kimuranga yari afise, bivugwa n'ujejwe intwaro waho yishikiye aho kiziga cyatowe. Abakorera bushake bakuru waruje ku manda barahashitse baca barampompa imiti ico kiziga cyari aho bahava baragihamba. Uwo munsi nyene uwo yishwe ntiyamenyekanye, icibagiwe coco ni ukumenya icyamwishe. Mugabo inyamira mabi yatanguye amatohoza ngo imenye imvo yavyo. Murakoze cyane rero mwese mwari mudutegeye amatwi mu makuru yacu, ariko abayashikiye ngaha nyine nitoheza tutabashikirije bikuru bikuru twagiye tuvuga. Mu ntara ya Cibitoke urongoye igendereza yagirizwa kurungika ikiziga mu buruhukiro. Ari ikiziga kimazindwi mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Urongo yigendereza mu ntara arakekwa muri ubwo bwicanyi kuko ngo imodokari yiwe y'akazi ariyo yazanye ico kiziga mu buruhukiro. Uwo mukozi wa leta nawe arabihakana akavuga ko ari ibihuha. Naho muri Rutana umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'intara ariko akogwa ko amatohoza. Nziko ruriho Sylvie umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara yararengukishijwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 mu kakaro mu biro bikuru by'urwego rw'igendereza. Akekwa kuba yafashe ku nguvu umwana w'umwigeme ku mugwa mukuru wa komine Giharo yo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Naho Bubanza haratowe ikiziga cy'umusore ku musozi wa Gifungwe. Hari umusore ashobora kuba afise imyaka irenga 15, ikiziga cye cyaratowe ku musozi wa Gifugwe mu bigazi ni hafi y'itongo ry'abapfuye ryo ku Manda ku kilometero kidashika kimwe uvuye muri komine ya Manda intara ya Bubanza uburengero bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2022 nyene. Igipolisi cyaho cemeza ko cyatanguye amatohoza. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye mukadukurikirana mu makuru yacu n'ibiganiro tuba tubashikiriza. Indi sango y'amakuru yanyu ni mukanya na jewe rero wabashikirizaga aya makuru ekanda bike banure ni aho ubutaha Imana ibaziganye kandi ibandanye ibahera mu vyo muriko murakora. Murakoze cyane na gasaga.